lekala la kgwebo, mesebetsi e meholo, ntlafatso ya dikgwebo le bohahlaudi ka tshehetso ya ditjhelete ho tswa World Bank le kene morerong o motjha o bitswang Competitiveness and Financial Inclusion, CAFI. CAFI e reretswe ho akufisa kgodiso ya dikgwebo tse nyane le tse mahareng, haholo tsa basadi le batjha le tshehetso ya ditjhelete. Morero ona o na le mekgahlelo e meraro. Wa pele ke ho atisa ditsela tseo dikgwebo di fumanang tjhelete ka yona, e leng financial inclusion, le ho ruta dikgwebo ho itshimatlela. Wa bobedi ke ho hodisa ka potlako kgodiso ya dikgwebo tse nyane le tse mahareng. Wa boraro ke tsamaiso ya morero e ikemetseng, e leng project management. Morero ona o tsheditswe ka dimilione tsa didolara tsa Amerika tse 52.5 million American US dollars. O boetse o tsheditswe ka dikete tse 950 tsa didolara tsa Amerika, 950,000 US dollars, ho tswa ho letlole la bofuma la India, Brazil le Afrika Borwa, IPSA.
The need for inclusive and resilient economy has necessitated the development of CAFI project. The World Bank has supported various private sector initiatives in this country, and this by far is the biggest and robust innovation towards creating a competitive private sector in Lesotho.